Adunyo, badan maxaad warwaray oo dibiyo walaax ruux nool badda adduunyo wadaagoo kalgacal simay adigoo aad waxba u hambayn waxyeelo maxaad tartaa
Allah no no kon no wakil